Onye
yuzu gị otu?
Onye yuzu gị?
Kedu ihe ọ na-eme gị bụ yuzu gị? Kedu otu o si yuzu gị?
Onye nwere amụ ya tie m n'ike.
Onye nwere amụ ya tie gị n'ike? Brọda anọ. Ugboro onye ka o megoro gị?
Everyday.
Anụ mma gị anụ ama? Grandmother gị ma? Emetụrụ ya aka? Ka ị na-emetụrụ ya aka, madam? Hapụ ya ka okwu okwu ọsọ. M na-achọ gị ya anọ. Ya na grandmother gị ama kwe? Ọ ma na ọ na-eme ya. Kedu nke ya ka esi na ọ na-eme mma gị 1-5 ka o yuzuche gị? Ke mmụta o yuzu gị ya?
Nya.
Ka ebe mma gị nọ? Mma mụta gị ka ebe ọ nọ?
Ọ nọ Lagos.
Grandmother gị wee were gị na-eme ihe dị mma. Madam, yeah, you be a Calabar man. You're a Calabar man. What is your name?
Miller.
Miracle. You see what this young girl is saying. How old are you?
7 years.
7 years old. Well, I couldn't wait for now. All these years old, what are you doing? I'm arrested yesterday. This little girl, I did not see my grandmother. They use their sex slave. What can you say for 1,005? Then this young man, I'm arrested. I was like, this young man, I'm arrested. I said, you are every time. Was on a lemon man after you. Okay, we're from a while. Where maybe go? Why not even an annie? Bye bye.